silapha namhlanje uzoqinisekisa into yokubana xa kufika i-3 ka-August wonke umntu esithe sabe simndwendwele nesingakhange simndwendwele uyaphuma ahambe ayovota angavoti nje avotele i-African National Congress ngoba ma-comrades apha kule ndawo sihlala kuyo yasentshona koloni asikakhululeki sisabizwa ngento yobana sizi-refugees.
On daily basis we are being vindicated as ANC that the issue of the 67% of the budget that is spent in poor areas, it's a myth.
Yeah.
In fact, that Africa Check has vindicated us to say that when they went to the city of Cape Town, demanded the information to substantiate this claim, they came out with nothing.
The ANC ayikho perfect, asifuna uyibaleka loo nto leyo. There are a lot of challenges ezikhoyo kwi-ANC, asizuyibaleka. But the ANC ayizigqumeleli izinto ithi azikho, ithi zikhona. But inendlela edilishana ngayo nezinto hayi aba bathi benengxaki bathi ayikho ingxaki kodwa ikhona
sizabavotela babe kwezi zikhundla ziphezulu babe sezofisini ezidisende emveni koko bangasikhathaleli thina bezantsi mna the best way mna even urhulumente the whole into ebebuya wayenza kwaseqaleni mna kuba benabantu abakhuphayo beze kwiindawo esihlala kuzo bajonge ininzi esizinidayo ezinye izinto asizinidi for free siyazi ukuthi ufuna spare back you know ayikho into mahala ebomini funeka yonke into oyifumanayo uba uyafandwa funeka ubuyise back imali
so that's why Delil is running away she doesn't want to face the communities
yeah.
So we are here to say look we are a government of the people we will talk to people we will make sure that the issues that they are raising we are looking at them and see how do we improve on issues